Blessing wewe watangiye kugwara ryari ho vyatanguye ryari vyatanguye ku
Natanguye kugwara mu 2019
Watanguye gute vyatanguye ku
Natanguye kumeneka umutwe no kubyimba no kuzungurirwa hamwe no kunyoterwa cyane no kuguma mfungura cyane Hama nanguye kubyimba baca bavuga yuko negezwa kugira ibipimo niho twaciye tujya kugira ibipimo ngaho kwa muganga tugize ibipimo baca batora diabete hama baca banyinjiza ibitaro banyinjiza ibitaro ko banera urushinge aho diabete kugabanuka yagume iduga hama uko iduga abaganga baca bagira inama bangirira banuma egzame ya scanner banumye egzame ya scanner tugiye kubaza dusanga amafaranga ni mu miliyoni n'igice hama turabura uburyo turarindira turatereza dutereje ca turonka umugira neza araturihira tugenda kugigirisha muri kira tugiye kugirisha muri kira muri esikaneri acaboneka yuko mfise ikibyimba hejuru y'urwagashe
je mpagaraye ku ndwara y'uno mwana uri mu Burundi uba mu gihugu cya Australia urashobora kugira icyo uterereye kuri iyi fakture yasohotse y'uyu mwana imiliyoni 80 kugira avugwe kuko uri muri icyo gihugu urazi ibyo Imana imaze gukorera muri icyo gihugu urazi ibintu bitandukanye imaze gukorerwa muri icyo gihugu urazi ibyo umaze kuroga ni wowe wizi umufuko wawe hariho umuntu amaze imyaka ibiri mu bitaro akeneye gufashwa akeneye kuraba icyo ukora ufashe miliyoni 2.3 ntacyo guhombye ugashyira kuri konti y'aba bantu n'umuryango iyo kenshi usinzikaye cyangwa iyo kenshi uri kuyumva nabi ubabara he nahe
ndabara mu mafyigo hamwe n'umutwe nkazungurirwa
mafyigo wumva iki
hora numva imisonga ubu unye aho bigeze no muri twarete sinshobora kwihagurutsa kubera icyo kibyimba icyo nasaba nuko abafise uburyo abakuru n'abato bomfasha nkagenda kwivuza nkama nanje ninakira nzogarukira mfashe igihugu
hari umwana yeme mu Burundi asinzikaye cyane urukuba rwiwe rukora asinzikara cyane kuko arabyimbira indani ariko byimbira indani indani rero akeneye gufashwa ni miliyoni 80 gusa burya amahera nibyo ni menshi kuyavuga ariko si na menshi mu kuyakonsoma murabizi mwese hari abantu b'imitima hari abantu ba b'imitima y'ikigongo cyane batokwemera ko uyu mwana agira icyaba bari ngaho so jewe nta byinshi bise mvuga ariko ndazi yuko barundi mwese muri Australia diaspora mwese amashyirahamwe mufise amashyirahamwe mufise ama eglise mufise ibiki ama club n'ibindi n'ibindi bitandukanye muhurikiyemo n'ishyirahamwe kugira mufashe uno mwana
Isaac TV
amahoro imana banini bakuzi ba Isaac TV aho mvamo kugira merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe uno munsi nahisemo kugendera ibitaro murabizi sometimes nyine dushaka gutembera turatembera tukagenda ahantu hatandukanye ku bantu bagwaye ku bantu uko bameze kose uno munsi rero nahisemo kugendera cyo gutemberera umuryango mvuga yuko bafite umwana ababaye cyane nahisemo kuza kuri uyu muryango kubera yuko murabizi abantu batandukanye baba bifuza kubona abantu bari mu ngorane zitandukanye ni byinshi je naba interesa kuba kuri kigani bivanye na kana bumvisemo bisigura iki bisigura nawe ukora tukira kuri umwanya ndagusabye wicara aho nyine utwumvirize neza maze uje kuraba kino gani ugitange mu group ugitange mu handi kugira twabe cyo twofashe no mujyango kuko mu mujyango atana kimwe ufise mu mujyango wa naho nikora ariko ubona yuko ba bafite ingorane zidasanzwe Juma Jux ni wari kuri kamera agent kwa Isaac Classic reka mbere kuramutsa mama ndabaramukije
mahoro y'Imana bane namwe
ni sawa
turashimye uhora
mu mazina yanyu
nitwa Mbonimpa Josephine
Mbonimpa Josephine umwana wanyu yagwaye iki agwaye iki mu mujyango
umwana wacu yagwaye kuva muri 2019 niho yafashwe duca twinjira ibitaro mu kwezi kwa 12 kwa 2019 umwana yafashwe abyimba tukagira ngo no kubyibuha akanywa amazi menshi cyane akagumagiri anyotegwa hama tubona nyine ko atari bisanzwe tumutwaye kwa muganga baca batora diabete basanga ifite ibipimo byinshi hama rero baca bavuga ngo ni kumushyira mu bitaro kugira bamutere imiti iyo diabete imanuke bitaro turabyinjiramo kuva muri 2019 twinjiye bitaro n'ubu ntiturata urumva umwana diabete abandi bakabatera imiti bamutera ikagabanuka bagataha bakazosuma basubira mu bitaro kindi gihe ariko twebwe ntiyigize imanuka hakumanuka yaraduga umwana agacaja muri reanimasiyo bakamuvura ubwenge bugarutse bagaca badusubiza muri pediatri ama rero gushika uyu munsi abadokteri baraje inama baravuga bati dukore igipimo citwa scanner bamwandikira scanner zibiri turagenda muri kira batubwira yuko ari miliyoni n'igice hamwe no kumutera urushinge kugira bamucishe muri izo scanner turabura yo mahera turagumaho turaterereza turaronka umugiraneza caradutwara muri kirara yariha ayarishe bamucishije muri scanner baca basanga ya diabete agwaye n'ugwagasha rufise ikibyimba ubwo gwagasha rero kubera rutashobora kuyungurura isukari gwaca ari umutera diabete koronike nuko rero twari tubayeho muri ibi bitaro bakamutera insuline ordinaire na insuline rante akaba arizo bamutera
bisigura mama ntaguciriyemo aho nyine bisigura umaze imyaka ibiri mu bitaro ibiri igiri ku imyaka ibiri uri mu bitaro umwana agwaye abaganga babwira neza yuko avuwe neza ashobora kuzokira avuwe neza zo ashobora gukira uburyo bwo gukira burahari
uburyo bwo kumuvuza ntabwo dufise
nico bo uburyo bwo kumuvuza ntabwo mufise ariko bubonetse bakamuvura yoki
yego uburyo bubonetse bakamuvura batubwiye yuko bamubaza ico kivyimba kikava hejuru y'ugwagasha niyo diabete ibishizwe ku iherezo atayo yosubira kugwara kandi umva yoba kize nta yindi ngwara yokomoka kuri ico kuri ugo gwagasha yosubira kubone kubugira kandi
okay wakoze za activity kan mvugisha umwana ni sawa amazina yawe witwa
ndwa Yesu blessing
wewe watangiye kugwara gyare ho vyatanguye gyare vyatangiye
tangiye kugwara mu 2019
jisha kumenya sans wagwaye mu watangiye kuyumva gute cyaje gute byagenda wewe uyumvamo gute wavyumva gute wiyumva gute kugira hugeze uno munsi muri no ngwara ya watanguye gute byatangiye gute
natanguye kumena ku mutwe no kubyimba no kuzungurirwa hamwe no kunyoterwa cyane no kuguma mfungura cyane hama nanguye kubyimba baca bavuga yuko negezwa kugira ibipimo niho twaciye tuza kugira ibipimo ngaho kwa muganga tugize ibipimo baca batura diabete hama baca banyinjiza ibitaro ko banera urushinge aho diabete kugabanuka yaguma iduga hama uko iduga abaganga baca bagira inama bangirira banuma exame ya scanner banumye egzame ya sikaneri tugiye kubaza dusanga amafaranga mu miliyoni n'igice hama turabura uburyo turarindira turatereza dutereje ca turonka umugira neza araturihira tugenda kugigirisha muri kira tugiye kugirisha muri kira muri sikaneri acaboneka ko mfise ikibyimba hejuru y'ugwagasha
ebane doza murabyumva murabona n'umubiri w'ingene umeze n'umubiri ubona yuko yo ukeneye kuvugwa ngaho biravye ku muntu ukweza ariko wahiye sugusha ukuntu iyi ni yangwara nyine diabete gume biki
aya na mafi cyo kibyimba nuko dokteri yavutse
okay sawa uno munsi uragwaye uno munsi umerewe nabi uyumva nabi ariko hari abantu bari kwaratura ko umwana yashavuga ati none finalement ko anagwaye ko umva yuko uko ameze kose yifuza iki kwaza ariko nyine nibagiye kubaza buryo ufite imyaka
13
ngana uko
ni kubera icyo kibyimba nicyo cyagiye kimzimbisha ndabyimbinda nka bimwe akajya amaribori ahandi akamumenga narahiye
ibaza umukobwa ngira mumuravye ukeza ko akuze ariko urumva acari muto cyane imyaka 12 acari muto nuko ariko kubira ingwara mwe ngamuravye mukuza kuko abyibushye ariko ni ingwara iko yabituma na mafe ico kivyimbe urumva ko vyimbira indani indani cyo muzumva namwe urumva rero ni ingwara itebwa cyane kandi imyaka 2 ari mu bitaro ataryama bago mu kunyene ikibazo kidasanzwe cyane rero of course arabana bagira neza baturaba bakanavuga ati twebwe imana duhezagije ugasanga ariko ararondera akarasiyo ariko avuga ati je mugira kandi akarasiyo ndonka naho bamake naho kwangana kose je imana impezagije nzora bico nanje nkoze mama icyo mwifuza ikiri mu majambo make bifuza yuko umwana avugwa nivyo ariko umuntu cyabaza ati he akira buryo bungana gute avurirwa hanyine mu Burundi cyangwa ni hanze y'igihe kuko turaje ingwara by'iki gihe byinshi usanga biri mu bindi bihugu hiyo sinzi
twebwe yaba bishoboka ko ngaha mu Burundi bashobora kumuvura n'ukuri solidarite ntako itari yagize yari kumuvura ikamurihira amahera y'ibitaro akaba yarakize ariko basanze iyo ngwara aha muri Afrika ataho bayivura urumva mu docteri twamuronse muri Australia niwe yiyemeje kumuvura ariko uburyo rero yasavye twebwe ntabwo tworonka nayo mahera kuva mbaho mu buzima bwanje bwose nta nayo ndigera mbona mu maso yanje urumva bisaba basaba kumuvura nitike hamwe n'uburaro na rasio byose hamwe ni miliyoni 80 urumva umudokteri yasavye miliyoni 200 z'amadolari ibihumbi bibiri by'amadolari nivyo dokteri yasavye urumva ngiye
marundi
imiliyoni 60 zoba zirenga ko make urumva rero ko bitoroshe
amahera kumengana menshi ubeza ko azova
nukuri dufise imana itabara tukagira n'abarundi n'abarundi kazi bafise umutima w'urukundo uko biri kose hariho n'abanyamahanga bafise umutima w'urukundo na leta y'u Burundi n'ukuri irakunda abarundi n'abarundi kazi n'abanyamahanga bagira ikibazo ngaha leta irabitaho ntabwo bamfise n'ukuri ntabwo bamfise jewe n'imana n'abantu amashengero atandukanye imisigiti yama yaje kuraba abantu mu bitaro ndizeye neza na neza abazomenya mu misigiti itandukanye ha mu Burundi no muri mere ya Bujumbura abazokumva kamo kuyo mwana uwo mwana n'u Burundi bwejo uwo mwana ariko ari igishure ry'umubiri ariko ari gurukundo kuzokunda igihugu cy'u Burundi agakunda buri muntu wese n'abanyamahanga boba bari muri iki gihugu
Okay mama uravuze yuko hakenewe miliyoni 80 kugira umwana avugwe aje kuvurirwa azovurirwa muri Australia nyine
Ego azovurirwa muri Australia niho twaronse umudokteri twifuza rero uwo ari we wese arabari mu mahanga arabarundi arabazungu arabanyamahanga turabateye akamo kugira uwo mwana ubuzima bwiwe ntibusinzikare barabica imana yo bakoresha umwe wese mwe muwiwa murongore icyo abona gikwiriye ko akora abari cyo akora buryo ukorora acira bari ko aragabanya indwara naho cyo bigihumbi naho byo bibihumbi 5 aratinda akagwira gushika naho uwo mwana imana izo mutabara agakira akazoshinga intahe ko yabonye imana amaso mu yandi imutabara
Okay ndo yese rero ati harakeneye kuvugwa hakeneye miliyoni 80 bazomuvurira muri Australia Jari wa message ngira ndungike ku bantu bari muri Australia ndazi yuko Australia ari abantu benshi muturaba abarundi benshi muturaba muri ibyo bihugu bya Australia muri Australia hari amashengero menshi hari aba mizilima benshi na mizilima hari aba kristo benshi hari abantu batandukanye banashima hari n'abatasenga barahari bose muri rusange ariko ibyo byose cyose ibyo ndiko ndahagararako je mpagaraye ku ngwara y'uno mwana uri murundi uba mu gihugu cya Australia urashobora kugira icyo uterereye kuri fatire yasohotse y'uyu mwana imiliyoni 80 kugira agire icyo avuwe ahagire ikivuyemo cyane cyane avugwe kuko uri muri icyo gihugu urazi ibyo Imana imaze gukorera muri icyo gihugu urazi ibintu bitandukanye imaze gukorerwa muri icyo gihugu urazi ibyo umaze kuronka ni wowe wizi umufuko wawe icara hasi Imana araguhezagije n'umuryango hariho n'abaturiye imiryango yabo yose baba muri Australia bisigura hari umuntu amaze imyaka 2 mu bitaro akeneye gufashwa akeneye kurayo cyokora ufashe miliyoni 2.3 ntacyo buhonje ugashira kuri konti y'aba bantu no mujyango ndazi barashobora kuba bafite konti baraza kwitubwira ibyo se rero ni kugira turabe twiteze imbere twese mu rusange dufashanye abarundi barimwe mu gufashanya cyane no kuzi baje active ndazi yuko hari abantu b'imitima hari abantu ba b'imitima kigongo cyane batokwemera ko uyu mwana agira icyaba barenga so jewe nta byinshi bise mvuga ariko ndazi yuko barundi mwese muri Australia diaspora mwese amashyirahamwe mufite ama eglise mufite ibiki ama club n'ibindi bitandukanye muhurikiyemo ishyirahamwe kugira mufashe uno mwana umaze kubona kino kiganiro irungikire pasiteri wawe irungikire rya korale muririmbana irungikire bajya bakoze mukorana irungikire bajya abantu mukorana mu bikorwa by'Imana barungikira no bose muri rusange barabatse hari umwana yeme mu Burundi asinzikaye cyane urukuba rw'urukora asinzikara cyane akora vyimbira indani rero akeneye gufashwa ni miliyoni 80 gusa urya amahera nivyo ni menshi kuyavuga ariko sina menshi mu kuyakonsoma murabizi mwese ari umuntu mu Burundi ariko arubaka muri mwebwe mbuma turabara umuntu usanga ariko akorera Burundi projet miliyoni 500 508 n'andarenga ariko ugasanga miliyoni 80 araduteye ikibazo umwana araducitse kunyene kandi twari gushobora turazi ko ataba umuningira akazi k'Imana Imana ikora ibyishatse ariko natwe iyo dutewe akamu tushobora gukora icyo dukoze reka subire kandi ndamvugishe nduwa Yesu gato nduwa Yesu nibyo urakeneye amafaranga ariko kuri wewe urizera neza yuko aya mafaranga abonetse canke atabonetse uza kwaza kugwika atabonetse amahera we rero nka wewe ubaza yuko uzokora iki canke ni iki gikurikira kugatwe kawe urababaye nivyo mirewe nabi nivyo igihano kiraza kuri Aza TV nivyo abakira aba ntabo tuzi ntitunazi nanye ariko harabashobora kukiraba bakaba babana yafise banashimana ikabagira icyo bakoze canke akagira icyo akagira aba bakiraba bakaba interesse muri rusange nduwa Yesu wewe nka wewe akamotera abantu bose bagatura bafise uburyo n'abatafise uburyo ubabwira iki
kicu nasaba nuko abafise uburyo abakuru n'abato bomfasha nagenda kwivuza hama nanje ninakira nzogarukira mfashe igihugu
okay buryo wari
nari niga
mu kanga
mu gatandatu
ingwara yo kumaranya imyaka 2
yego
iyo kenshi usinzikaye cyangwa iyo kenshi uri kuyumva nabi ubabara he nayo
ndabara mu mafyigo hamwe n'umutwe nkazungurirwa
mafyigo umvike
hari numva imisonga ubu unye aho bigeze no muri twarete sinshobora kwihagurutsa kubera icyo kibyimba
mwanzi pole sana mama jereka tugire ko juma juks sana kamera winu tuyagi na mama gato mama jishaka tugire wagira abantu nimero yawe ya limikashi hari abantu usanga ibintu by'amabanki bibagora bahereze akanimero kawe ka limikashi ubahereze akanimero ka kashi nimba ari bikisinzi ubahereze nimero ya banki tuje tugira ni banki yariyo ugurujemwo kugira abagira neza bo turaba bavuga duti kuri uyu mwana hakubandanya by'imbere ndandika nanjye ndabibasi yuko ari cyo none nafashe ego tanga nimero ya telefone hama uce tugira nibyo bintu
amahoro y'Imana bane n'abanyumva nitwa Mbonimpa Josephine nimero yanjye ya telefone ni 68 50 02
arabatazi igifaransa
68 50 22 ubusa 3 niyo nimero ya telefone niyo nimero ya rimikashi iyo nyene aho konti batubwiye ngo twuguruze konti kugira hagize umuntu aterera amahera aje muri konti ini konti twayuguruje muri BCB inimero ya konti ni 13 20 53 17 3 7 7 7 nizo nimero za konti muri BCB
harora ngo nduravuga amabare je ntariko ndabona 13 13 10 bar akarongo gahagaze mirongo ibiri mirongo itanu na kabiri cumi n'indwi mirongo itanu na gatatu cumi n'indwi iyo n'indi bar hama mirongo irindwi na kane ubusa apano ubusa hama icyenda hama akarongo karyamye ubusa indwi izo nizo nimero za konti bisigura abo biza gucanga barashobora gutora iyo nimero ya telefone zibarungikire kuri WhatsApp ndazibaza gasawa ndibaza nizo rero nimero mama yavuze ati bashobora kumwandikira ngaho hama mbwira icyo mukozi jewe burya njye nta byinshi mvuga murabizi nivugira na make kubera iki kubera yuko mba nzi neza yuko ibyo nakoze nabikoze kuba kiwanjije no kubishikiriza bikenewe hama wewe rero n'umutima wawe mukayaga n'umutima wawe ukaraba icyo ukoze ubona yuko bitari interese nawe ya nta kibazo vuba ntacyo bitwaye ubona ko atacyo bigutwaye atamutse musimba ashobora kuronka itiro akaryama umwana ariko arababara nk'uku ariko arabyimbirana indani kivyimbigira kimumeneke ushobora kubona nyine amenetse apasutse ukabona umenga ni freshi sawa nta kibazo vuba njye ntacyo ntakoze icyo nakoze nagikoze akazi rero gasigaye iwawe nubona ubaye interese saba ubona utabaye interese naho utabonye atacyo bikubwira umva naho nyine bimva bikuva mama reka mu gusozera uvuga akajambo ko gusozera
dusozereye dusaba yuko abatwumvise ni ukuri imana ibahezagira ibacira inzira y'ukuronka uburyo kugira natwe bashobore kudufasha kandi turateye akamo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe ahora afasha abantu benshi duhora tubibona arakunda ibibondo kandi turateye akamo generasiyo urungano rw'uyu rwaruka urungano rw'uyu mwana kuko n'udafise icyo atanga arasenga asenze imana ica inzira hatagira inzira bigatuma uwo yahezagiye aca atanga ku bw'amasengesho
mama murumvise akamo kiwe reka njye mvuge subire kandi mvuge akantu ndazi yuko urunganwe rwa ndiwayisi ngaho urumva ni urunganwe kuri ruto imyaka cumi n'ibiri ariko kwa ngano kubera ko afite imyaka mirongo ibiri ariko kandi ndababwira yuko turabizi ari abantu benshi usanga bari hanze y'ibihugu baba hanze y'ibihugu abana baba babuguriye amakonte basanga bafite uburyo nyine ndasabye kaba kajya ko kwigisha umwana wawe aho muhira uyu mwana wawe nyine ubona abayeho neza ajya ibyo ashaka agenda ko ashaka none amahera uko ashatse ndasubira umwere ku igihano cya ndiwayisi mubwira ati raba umwana mugenzi wawe uko amerewe hama wowe n'umunsi ukuri akinatisha ubuzima raba umwana uko amerewe hama kuri abo mafaranga y'uyu mwana nyine umwigishe shiramo umwana wawe umutima wo gutanga mubwira ati murajya amahera nimba naguhereza amafaranga nimba naguhereza amadorari magana abiri ndatanze ijyana kwa duwayesi kugira ngo tumuvuze ujya mwana si byo mwana umwigishe situwasi umwigishe gukorera imana umwigishe gutanga akure na kigera bijya bishobora cyangwa ijya esipuri yo kumva yuko yofasha nawe yafasha umwana ejo na ejo niba nandi wese amerewe neza ukuri ndazi umwaka akazavuga ati mama wa mwana twafasha arabahageze wamerewe neza cyane ndwese nawe wabana yo ihangana mwana si byo akajambo ko kurangiza ikiganiro wabwira
mbaye ndabashimira yuko abazumfasha n'abari kuba ariyumvira kumfasha imana ibahe umugisha
abazamufasha ariko ariyumvira kumufasha imana ibaha umugisha niryo jambo aragirije ko so ibitaro byo mwakira biri mu gihugu cya Australia dr ni Andrew Q niko yitwa ni tubaza ngaho muca muyibona okay juma jokes kuri kamera cyitwa as a classic in as a tv twakoze ibyo tutari gukora mana ubicabona twakoze ibyo turi gukora wowe wakibonye umutima uyagira umutima wawe uyagira umufuko wawe urabicofasha uno muryango kugira ngo ejo hegeye tubone umwana wacu umwana w'igihugu amerewe neza cyane mama yarungitse akamo kwa mama Burundi mama umutima mwiza cyane umubyeyi wacu mutamukanyi wa nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi ati akamo kamushikira afasha benshi n'ukuri ariko ati turasabye umwana amufashe baje baba bafisigura n'ibintu byinshi bitandukanye ariko nasabye nimba wewe ukora bakinyigano ufise akayo cyangwa ufise ngene ino video yo mushikira umutambukanye w'umukuru w'igihugu nta mafaranga ufise yo gutanga ariko basi participe cyane terera fata ino video imurungikira ati mama Burundi tutorial video umvirizo umwana kamukiwe umvirizo no mugyango raba ico bafasha muri z'imilyoni 18 ni menshi nivyo ariko raba basi ko naterera na make iki kigezo terera mama wacu mama Burundi kigezo terera umvyeyi wacu na uzobigiramo impembo ku mbere y'Imana bisigurozo waterereye ndazi ko abantu benshi kuri araba Isaac TV bari hafi y'abantu batarukanye bo mu nzego z'igihugu rero bagize ico bara bagize ico bakoze bagatora kintu ngano bagagishikiriza hariya ndazi uko mama Burundi mama umutsima mwiza cyane ashobora kuzobaguruka akaza kugendera uno mwana hamwe Prince Regent kubashaka kuza kumuraba ngambo itaro ni muri Prince Regent Charles muri pediatrie salle 5 salle 5 muri pediatrie muri 5 salle 5 muri pediatrie muri Prince Regent Charles mama vuga adresse neza nduvumenge ku mundikta ari gino sanga ndi ngana bivuga nabi ati
ni ibitaro ni Prince Regent Charles pediatrie salle 5 iri 5 ibitaro biri ku bitaro bya Prince Regent isare ya gatanu mubana igitanda kigira gatanu
murakoze murakoze cyane mwabyumvise rero adresse niyo wowe uri mu Burundi ukaba ufise basi n'ibyo ushaka kumugemurira ubona mugemurira basi n'agacaye mu gatondo ukamuzanira mu gatondo akacaye ntacyo bitwaye n'ukuri n'impembo uhembwa n'Imana kuko imiryango iyo uriko iraba ukura yiba hafi nayo irimva neza cyane igihe nitwa Isaac Classic Juma Juice kuri kamera iyi ni Isaac TV gira subscribe like na share ku bandi kugira ikintu ugenda ugushikire benshi kirabwira na benshi baze turabona ko hagira ikivuyemo basi kuri uno muryango gihe kandi ntabwo bamfise ndazi neza yuko Imana igiye kubikora amen Imana ibahe Isaac cyane bye
Isaac TV oh.